Godfather, you are the way, the truth, and the life.
Take me from this place, I can't do this anymore. I've been hurt, abused before, I can't do this anymore. It's time I stand up for my rights, it's time I do what's on my mind. It's time I stand up for my rights, it's time I stand up for my rights, yeah.
Uthetho tshono yise lo mama wathola ibreadwin ucinga umntana ozosuliwe. Uye wase walila ejonga ukunqoba ifuture, nansi progress yabila. Qaqala inqondo ukufima, sasizinto zatshintsha. Waqala ngokuncanya ukumila, emkhuphela kwi-nightclub esithi nansi indlela okuphila. Asina future skill, thinto uqala ukunakala. Nansi intombi phalala, emthengela isigcebhezane, embiza ngesiphalaphala. Wamane umbamba bamba, uye yazi imizwa yendoda. Yenze kudala imikhubu, uye wambamba wamkhulula. Uthe sekuqhuthalaza wamrhorhisa ngomdubula. Waske wafana mthanyana, kanti kulapho azomdlwengula. Sekushota kuphela unyaka elinina liyengcincazela. Lihlelo sikho inzipho, lo mntana uyandlandlatheka. Kamelani nesisimo, uthi mama nifuna sithethe. Le nto kudala ndicinga khozi nditya ngaphakathi, and andikwazi ukuyigcina. Uthi mama ndiye ndadlwengulwa, lo tata ohlala naye uye wandibamba wandikhulula. Ndithe xa ndiqhuthalazo wandirhorhisa ngondidubula, kanti kulapho azondidlwengula. Ngoku ndifuna ukumbambisa, andisazi ndenze njani. Khandikwazi ukutshela umngani ngoku ithemba lam likuwe. Cause utata washiya, ngoku andisenabani. Uthi lo mama ngathi uzandidina, ungambambisa njani kodwa uyazi yi-breadwinner.
Let's report rape. Remember, you have the right, cause it's your body and it's your life. So be strong.